Bwana wangu, OSHA roho yangu, kaya Bwana siku zote, kwani mimi natenda yanayo kuchukiza. Bwana Yesu ni OSHA.
Usije hukumiwa.